Ubukene bw'ibikoresho byo gukinga ibiza n'umuriro ni imwe mu ntambamyi zituma uwo mwuga utarangurwa neza, bigatuma hari ibihononekarira nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe gucungera ibiza n'isibe nibaruta anise.
Uburundi buhimbaje mu gihe hari ubukene bw'ibikoresho bigezweho n'abakozi banonosoye ubuhinga bwo gukinga no guhangana n'imiriro bitayego. Imiduga yo kuzimya imiriro yakorewe mu bihugu by'Ubufaransa n'Ubushinwa zitaronka hano iwacu ibyuma byo gusubiriza ibyononekaye, ibyo bigatuma zimara igihe kirekire mu magaraje. Inyubakwa z'amagorofa ziriko zubakwa ku bwinshi, kandi imodoka zizimya zifise ingazi ziri ku rushi, co kimwe n'inyubakwa ziri mu bibanza bitunganijwe nabi. Ibyo bigatuma abatabazi badashikira izo nyubakwa mu gihe hadutse imiriro. Abantu bahurumbira ibisagara badafise amikoro akwiye yo kuba muri ibyo bisagara, bagaca baja kuba hatabereye, gutyo bagahitanwa n'ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe n'ayandi mangenge. Imirwi y'ubutabazi itagira ibikoresho bikwiye, harimo za rusehabaniha n'inyambaro yo kuzimya imiriro. Abakozi b'abatabazi baja mu karuhuko k'izabukuru, imigwi bahora bakoreramo ntigire ngo ironswe abasubirizi n'ibindi.
Umuyobozi w'igisata kijejwe gucungera ibiza n'isibe nibaruta anise arashikiriza icokorwa kugira uwo murimo urangurwe neza, nko kuronsa ibikoresho n'ubumenyi abakozi bari mu gisata cyo gukinga n'ibindi.
Ubuyobozi bukuru bw'igisata cyo gukinga ibiza no gutabara byashikiye bwifuza ibi bikurikira: ko ikigega cyo gushyigikira ibikorwa byo gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe gisanzwe gitegekanijwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rishinga itunganywa ry'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano cokora. Bwa kabiri, ko imigwi y'abatabazi yoroswa ibikoresho byo gutabara bigezweho. Ubwa gatatu, ko ishuri ryigisha ubuhinga bwo gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe ryotangura gukora. Ubwa kane, ko hoshingwa imigwi y'abahinga bitungako mu bikorwa byo gukinga no gutabara, ikongera ikaronswa inyigisho n'ibikoresho bijyanye n'imirimo yayo. Ubwa gatanu, ko ikigo cy'igihugu kijejwe ubutabazi bwihuta coronswa ibikoresho vya nkenerwa kugira ngo gitangure gukora nyezina. Ubwa gatandatu, ko honagurwa ubumenyi bw'abakozi bo mu gisata cyo gukinga no gutabara biciye mu kunonosora inyigisho mu bisata bitandukanye by'ubutabazi, haba mu Burundi cyangwa mu bakungu. Ubw'indwi, ko hotegurwa umugambi mukuru w'igihugu politiki nasiyonal wo gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe. Ubw'umunani, aribwo bwa nyuma, ko hotunganywa imyimenyerezo mfashanyigisho yisubiriza ihurikiwemo n'abo vyega bose mu ntumbero yo gusuzuma ububangutsi n'ubukerebutsi bw'abatabazi mu gihe bikenewe.
Mwomenya ko isanganya y'umuriro yadutse mu gihugu ca Australia uhitana abatabazi batanu igenekerezo rya 4/1999 wabaye ifatiro ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe abatabazi.